abusua mu akwaba e mu akwaba ba e jabo tv so jabo today e say authentic news what is trending on e social media e no any e de be bro abusua me ye sure say wonnim e ye okomfo kwadae ye pa okomfo kwadae de obo adwoa ye me yire yaaye me mpina obia hwe me kwandae pa o kwana mi ja no wana mi cha no adwoa ye me yire abusua me ye sure say what kind of old times? Abusia, na okomfo kwade video bi ekko eye viral. Abusia, and sema ekko suwo eye video na se na wo hwe eye okomfo kwade a. Abusia, enye edika kora. Abusia, se na no first time wa, me say subscribe. Na click eye bell notification no. Se ne beya ensem bi a ekko suwo eye social media, celebrity gossip all in Ghana. Abusia yɛde bɛbrɔ abusua okomfo kwade na nsɛnya na yɛte sɛ okomfo kwade ɛkamea yɛ sɛ sɛbi na adwene mu ka na kakra abusua yɛ wo social media ɛne yɛte sɛ ɛyɛ amanfo aboaboa ɛde ɛyɛ okomfo kwade akɔ ɛyɛ rehabilitation center abusua okomfo kwade epie baaye no yɛn nyina yɛn ani agye abusua hɛ yɛn nyina yɛn ani agye ah yɛn nyina yɛn nim sɛ okomfo kwade ɛkamea yɛ sɛ wasi ni da damu a enche bia ye benya a lot of eye bangers from him sia nanso se say die the latest video a eye komfo kwade e kamia ye say event bi ko so e wo eye ni krom a e wo eye bia abusia na e wo hwe eye okomfo kwade a obo eye one of his songs na wo hwe okomfo kwade se die obi heavy abusia sebi ne nine ase propra abusua na kamia ye say kamia ye say enema e course rehabilitation e course some time back no abusua na kamia ye say enkoyie abusua okomfo kwade is still not well abusua okomfo kwade is still not well uko eye social media ensem a amamfo e kan say still there is problem with eye okomfo kwade abusua I will not bore you with a lot of details me pese wa wodi wani na wo hwe eye video ni bi na wa judge man ho me din e de jabot me show se eye subscribe comment na afei share eye video na afei amanfo emfa eye sa video yi bi me da wase
Life, you must be. Now you say.